nagujibi shusha ni menyaki bihoze bikyo handi kunda kendi wacho ndahindu kadesti nduha nakunda nzoha genda na hohonga nalikuha nganaji yoni yo odaki jewe nzokuha ukundi wanyo kirumara na hohobiha kukuri rimba ukoreda nzobikora takuruha nibyo sindaba ruta mugi mhadu mdazi baha kuwata uruburundi kubahanura sinzo haha umwana mkozo mkuzi uruburundi ni wendi nashaka kubibuzi chomu tunze barundi ni chogi tuma mfuze kuburundi usumbi kindi
Timure mesa kuburundi buruti kindi Nupingi vyuzo sangi wachunuzo nisanga handi Olazo ne Olazo Maiburu Olazo ne Olazo Maiburu
Leka kutangaza kuisamaza Haribi wajuzo kushura taurinze kukubaza Ahani wacu twese kwanza no musi ndarara egegwa byo dukwirwe nanje mparonka kibanza maze igihenda kuvuga ko amajambo meza kutajya bona chiku kuri sico kizovuza gukomeza I believe in your sons I believe in your future I believe in your culture I believe in your green red white and three stars tora siganye kumbe twese tugiye hamwe reka subire ndabibutsa kamaro kubumwe
Timure mesa kuburundi buruti kindi Nupingi vyuzo sangi wachunuzo nisanga handi Olazo ne Olazo Maiburuli Olazo ne Olazo Maiburuli Hey Yewe burundi ganje Urakara luhore na uhanye nao Nacho no guhereza ndo kurata mu mahanga maze nakuvuge bose bakumve Burundi wewe wakujije mbaba Burundi wewe wakujije data Nanjuga njenzo komanda kurata urakara ruhore Burundi Umutimure mesa kuburundi utikindi Burundi ba Nukingi vyuzo sangi wachunuzo nisanga handi Burundi usipide na mba Olazo ni